There's a Mexican dead on a power line. He's deader than yesterday's communion wine. He was trying to get something he couldn't afford for free. A poor man stealing electricity. His heart went da 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 da. 10,000 volts, now he's gone. Hanging on a cross high above Babylon. Hey baby, ain't that just like you and me? Love is like stealing electricity. Two hearts go da 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 da. When the poverty of your spirit and the weakness of your flesh go dancing every night through other people's trash. You don't love yourself, woman, what the hell you doing with me? You're gonna burn, baby, burn from stealing electricity. Two hearts go da 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 da. We climb so high in search of a kindred soul, then we grab hold of a live wire up on a highline pole. The laws of nature say you get nothing for free, and love is like stealing electricity. Two hearts go da 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 da. There's a Mexican dead on a power line. He's deader than yesterday's communion wine. He's trying to get something he could not afford for free. Just a poor man stealing electricity. His heart went da 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 da